baethi wena waphakathi hlamadoda ngingindlawuhlaza ndwandwe eblanzeni libito lengitibita ngalo silo ngilengitshela ngalo mbangazitha silo sikhulu sikhutalwandle ngesibaya lapho khona kudelwe umgomo lehulumende atawakhela kuwo silo iphindze imbube emhlaba yaba nelithuba lelihle lekuphakamisa ndunankulu welive silo sikhulu wena waphakathi nasibuka kusebenza kwahulumende sikhanza ukuthi tibalta hulumende timalte live atitineng kakhulu bese khona lapho kuba nekukhala kwekulahleka kwato mbangazitha tilahleka kusetshendwa silo le umuntu anga beka kunye nje lokusibonelo imisebenzi lemikhulu silo khanza seyibita tindloko letiphinza phinzene le ubuka ukuthi na kungavunyelwana ngetindleko temsebenzi lomkhulu kusacala uthi uyophela lomsebenzi uphele ngaletindleko lokuvunyelwene ngato ngithi angibonge kuhulumende bangazitha weparlamente lendlulile ukuthi ikhona imisebenzi la isebenzile kanjalo yaba impumelelo wena waphakathi silo sikhulu hulumende nakasebenda ngebuholi bembube usuka sebendela sive kubalulekile ukuthi sive siluthole lugcozi lwekuthi imbanzakanya nentuthuko siyemukele intuthuko ngetandla dotimbili leticinile silo ndawubekisa mbangazitha balimbahla ngabedeka kude kulimi ukhanze tilimo tingasahlakuleleki RDF uyaya esiveni ukhanze leyo misebenti ingasalandzeleleki lokufika kwekuthi bantu bazuze tikimtemandi tiyasukuma emakhaya ukhanze timbombi sedomile imigwaco elitiyela iyakhiwe emakhaya takhiwo thambe tize tigibele la itule emacenzelweni kuvaleke ama-drainage emanti agijima etulwe emgwacweni igedvuke imigwaco konke loko silo bese kukhanya ukuthi hulumende le mali yakhe kufana nokuthi uyijike nje emgcomeni silo sikhulu sive kuthi imbanzakanya nekumukela intuthuko ngetandla dotimbili silo sikhulu sekhutalwandle esilweni kusebenta lukhetho ibanjiswe sive nathi tintungo tigcwele indlu mbangazitha tilungele kusebenta kuhle kuvakala ke ngathi kunekungabada singabe kutawusebenteka kubhekwebe silo sikhulu solongadalwa kude lengisengakubona konakala ebuholini bakho silo sikhulu namanje kunesibinzi kuthi letintungo letsembi kwakho titakubambisa silo sikhulu usahola ngebucotho lelive lingene emgwacweni lihambe ngendlela lengiyo silo sikhulu tilapha nje silo sikhulu kude longathi ukuthi livelike labonani labonani kubona kanye kubona kabili silo sikhulu wayethe wena waphakathi